ingqondo yabantu bebezodlala igeme manje nazo ukuthi ngebeweni
Release now. Hey, Bontek.